Masithi ke okwalo mzuzu kwenzela uba sizoyazi uba sithetha ngantoni. Masithi ndingumntu mhlawumbi obolekisa ngemali kwaye wena ofuna i-100 rand okanye mandithi irand eyi-1 kwenzela uba izoba ncinci imali yethu. Noba yimalini ke kodwa ufike kum uthi ndiboleka mhlawumbi irandi ngonyaka oyi-1. Ndizawukhangela ke umsebenzi ze ndiphinde ndikubhatala imali yakho. Nditsho ke mna kuba ndiza kunika imali yakho ngolu hlobo ufuna ngalo, kodwa ndifuna ukuchazela uba i-interest rate yale mali izoba ku-100%. So ithetha ukuthini ke le? Ndithetha ukuthi uba uboleke irandi eyi-1, ithetha ukuthi kunyaka ukususela ngoku ndifuna ukuba le randi uyibuyise, uze ubuyise i-100% yayo, i-100% yayo ka yenye irandi okanye ke mhlawumbi singathi ke yi-principal yakho uyiphindaphinde kabini. Ithetha ukuthi ndizofumana ngoku mna malini uba bendikuboleke i-1 rand. Kaloku uzukhumbula uba le mali uyinikwe ekuqaleni ibizwa ngokuba yi-principal amount, njengokuba besifundile ke kwiividiyo zethu ezidluleyo. Uze siphinde sifumane ke ngokuba uzondibuyisela le randi idityaniswe no-100%, 100% ke okwa yenye irandi. So 100% interest ithetha ukuthi yenye irandi. Ithetha ukuthi ke kulo nyaka omnye izawuba i-principal uyidibanise ne-interest ze sifumane u-2 rand. Ithetha ukuthi ke emva konyaka uzondinika i-2 rand. Uze ke ngoku uba uyabona uba uvakalelwa kamnandi ngalaa nto, ungavumelani ke ngokuba mandikunike le randi uze uyibuyise wena i-2 rand emva kwe-interest rate engu-1 100%. Kodwa wena mhlawumbi ungaqonda uba ufuna ukhawuleza uyibhatale le nto ngolu hlobo loba uzawuba nayo imali mhlawumbi ungaphelanga unyaka okanye mhlawumbi ngoonyanga ezintandathu. Nditsho ke ngoku mntu uba iyavakala le nto uyithethayo, kuba kaloku uzokhumbula uba sizophinde sivumelane ngento eyahlukeleyo. Konyanzeleka undibhatale u-50% emva kwentoni, emva kwe-6 months. Ithetha ukuthi uzondibhatala ihafu yale interest beza kunika yona. Ithetha ukuthi ke ngoku ndiza kunika i-principal engu-1 rand ze uyidibanise no-50%. Ithetha ukuthi ke ngoku ndizofumana malini mna emva kwe-6 months? Ithetha ukuthi ngoku ndizofumana i-150, ngoba kaloku uzikhumbula uba songeze ihafu yala interest besiyongezile ku-1. So ithetha ukuthi izawuba ngu-150 emva kwenyanga ezintandathu. Uvume ke ngokwena uthi hayi ke iyavakala ke xa siyithetha ngolo hlobo. Masithi ke ngoku ndifuna okanye madithi ndifuna ukubhatala emva kwe-6 months, kodwa ndenzela uba xa ndingenamali kwi-6 months ndifuna ukubuza uba ndizofumana okanye wena okanye ze ndikubhatale i-2 rand na ekupheleni kwenyaka. Loo nto ke singavana sithi mhlambi bhatala eli ufumane 150 okanye ubhatale mva ufumane ndifumane i-2 rand mna, wena uphelelwe yi-2 rand. Thetha ukuthi wena ubunokhetha ephi? Ubunokhetha le ye-6 months, kuba kaloku xa ubhatala nge-6 months iba ncinci imali otheni oyibhatalayo. So into ethethayo ke ngoku kuba uphinde uboleke enye imali emva kwe-6 months uze uphinde uthini? Uphinde ke ngoku uphinde uboleke enye imali emva kwe-6 months uze emva koko ke ngoku sithethe ngale mali entsha ke ngoku. Thetha ukuthi ke ngoku kusuku lokuqala besiboleke i-dollar A1 okanye i-rand A1. Thetha ukuthi emva kwe-6 months afumane 150, kodwa u-50% ebe yi-interest rate yethu. Kodwa masithi ke ngoku uyayifuna le mali ukuze uyibhatale ngonyaka. Ithetha ukuthi sawufumana omnye o-50% kwenye i-6 months. Uzikhumbule ukuba lo 50% akazuba ngowe-initial principal yethu, okanye la mali yethu besiyibhatale kuqala, kodwa uzawuba ngowale 150. R150. Ndithetha ukuthi ngoku undityala i-R150 ize ndifune u-50% waloo nto ka-150, ngoku ithetha ukuthi ku-75%. Kuba uzokhumbula nalo kaloku u-75 isengu-50 percent ka-R150. Ithetha ukuthi ke ngoku uzandityala malini xa kuphela unyaka? Uzondityala u-R2.25 emva konyaka. Ujonge ke ngoku ezinto ezimbini utsho uqonde mhlawumbi mandibhatale msinya le mali kwenzela uba ndingazubhatala imali enintsi xa ndiyibhatala ngonyaka okanye ndilinda kude kuphele unyaka. Injalo kaloku kuba kaloku uzikhumbula uba iprinciple yakho ibiyi-R1 kodwa ngoku into uzayibhatala yi-R2.25. So ithetha ukuthi uzobhatala i-interest engu-R1.25. Ke loo nto ayifuni ke ukuyenza loo nto kuba kaloku yonyukile kunaleya obuyifuna. Into ozoyenza wena kuba uthini ubhatale msinya okanye ubhatale nge-6 months leya kunoba ubhatale emva konyaka, kuba ngaphambi uba ke uzobhatala emva konyaka kwasekuqaleni, ungaqale ubhatale emva kwe-6 months wandule uphinde ubhatale omnye 50%, kuba kaloku izotshintsha xa uphinda usongeza omnye 50% seyigqithile la 6 months. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi wena ke ngoku kumele umise ingqondo yakho. Ndiyathemba kubuya ndiva uba ndizama uthini. Uzikhumbule ke uba mhlawumbi ke kungalula ke uba uthini ufune uyibhatala emva kwe-6 months uze uphinde uboleke enye emva kwentoni, emva kwenyaka. Masithi ke ngoku ufuna uba nemali okanye uzawuba nemali emva kwenyanga. So ithetha nalapho ukuthi emva koba endaweni yoba ndikutshaje u-100%, ithetha ukuthi uzikhumbule uba uzandibhatala emva kwenyanga. So uzikhumbule uba leyana yi-principal amount yethu. Ithetha ukuthi ndiza kutshaja okanye ndiza kutshaja i-1 engaphezu ko-12 okanye 1/12. Ithetha ukuthi ke ndikuboleke malini. Ithetha ukuthi ekuqaleni uboleke ithetha ukuthi ndiza kutshaja u-8.5% ngenyanga, ayinguye kaloku 100%. Uthetha ukuthi yehlile ngoku. So ngenyanga uzobhatala ezi madlana ezincinci. Uthetha ukuthi siqale ngedola yethu kwaye emva konyanga uzondityala i-R1 lena uyidibanise no-8.5. Uthetha ukuthi ke usaba ngu-1 umdibanise no-0.085 umphindaphinde ngo-0.85. So ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi uzawundityala i-1.085 emva kwenyanga ezimbini izaba into entsha. Emva kwenyanga ezintathu ke izaba ngu-1.085 to the power 3. Emva komnyaka emibini, emva kwenyanga ezine iza 1.085 uyiphindaphinde okanye uzonyuse ngo-12. Masike siyijonge apha ekhalkyuleyitheni. Ndizosebenzisa u-Excel kwenzela uba izokhawuleza. So sino-1.085 umonyuse ngo-12. Uthetha ukuthi uzawundityala i-R2.60. So ngu-R2.66. So ithetha ukuthi emva konyaka ke uzofumana i-R2.66. So uyibonile ke ngokuba izosikhuphela bani. Uzikhumbule ke uba into endiyenzayo kukhompawunda ngenyanga. Ndikhompawunda ntoni? I-interest yethu engu-0.85. Uzokhumbula uba kutheni le nto ubeke isquare phaa kaloku. Ukuba phana sikunyaka wesibini okanye i-principle yethu iphindaphindana nala principle yethu besiyifumana kule ndawo. loo nto ithetha ukuthi lena sidibanise no-0.85 ka 1.085. Loo nto ke sinike 1.085. Loo nto isinika bani? Esinika 1. Ephinda phinda lena sitsho sifumane u-squared. Kuba kaloku sikhumbula uba ukhuphe i-common factor yakho phaa watsho washiyeka no-1.085, waphinda phinda omnye 1.085. Loo nto ke le ithetha ngohlobo ungatsho ukwazi uyisquarisha okanye ubeke u-3 kuba kaloku uzoqaphela uba zonyuka ngokufanayo. So ithetha ukuthi uyayikhompawunda i-interest yakho umane uyohlula ngo-12 okanye umane uyohlula ngo-12 kuba phaa ubuyohlule kabini phaa ekuqaleni khange uyohlule. So ithetha ukuthi xa uzoyikhompawunda ngo-n times okanye xa uzoyonyusa ngo-n times uzasibhatala malini emva konyaka? Masithi ufuna usibhatala iintsuku zonke. So ungatsho ke ngokuba ngemini enye xa ufuna usibhatala iintsuku zonke ungathi zakutyhatsha u-100% umohlule ngo-365 days. Thetha ukuthi xa ikhompawundi every day ke kuza kwenzeka ntoni emva kweentsuku zonke? Ke into esizawuyenza uzawundityala mandikhe ndijonge linani, uzawundityala u-100 umohlule ngo-365, u-100 umohlule ngo-365, so uzaba ngu 0.27. So izaba ngu 0.027. Ze ke iminyaka emva kweentsuku zonke imali ozandityala yona yilena uzandityala le mali uze uyonyuse ngo-365. Thetha ukuthi ke ngoku kuyo yonke into, thetha ukuthi ke le nto sayibona kwividiyo ezayo, sayigqibezela khona.